Bye, when I would have got time. Mama, AA Records.
Tukwi wana na hange kwa heri wana bukumbi.